Yeah.
I will grow up much.
Because we are some sanguas of Gunagala now, Bushedla. Bantu Bangal, 2 hours.
Ah, she was moving from singing. I might say it's all too late. That's a shower, Madeline. So let's go have some fun. Oh, gosh, let's go give it. Now, I'm going to go to the house.
Omunye umhlaba la kwenzwa nalomunye ngathulele
lo mncane ufana nolungisana osedlini
ya omunye umhlaba lo kwenzwa
yana
futhi nje namhlanje usukela umnandi udlula zonke izinto esengaphila emhlabeni. Indaba kwezohonga kwabuka manje ukushaya.